youth leader, Nyatichich, Dr. Oburu Odinga, Mudumosu. Eru, come on, thank you.
Oh. Huh? Oh. Dala. Gini, that can make a loser number. Gini. Gini. Eh? My Ricardo Berbere, yo. Moro magi miya chande o kane karo magi wach. O jodala duto maka jaduwo piyo o unotondi kotelne ginya boya to gi jotendwa kotelnwa gi Raila Odinga gi jotendwa duto man ka to gi jo kanisa to gi wede gosiepe duto mochopo mar ko ker marwa jaduong' Opiyo Don Tondi amoso uduto no yawre uru kapok adhi nyime wan kaeri gi jotendwa ma oa e Senate mar Kenya ma ochopo kani be mondo otim mos ni jodala wan kaeri gi seneta Edi Okech ma en seneta ma Migori wan kaeri bende gi seneta Moses Kajwang ma en seneta ma Homa Bay to wan kaeri bende gi seneta ma waluongo ni Beatrice Ogola en seneta Mogwel ma bende oa Homa Bay koro okwa biloso waduto but wanyalo weyo mondo gimos ji Beatrice mosie ji
nyinga iluongo ni seneta Beatrice Ogola seneta mar party kendo acting seneta ma Kisumu County hello hello awacho niya ni ma seneta Beatrice Ogola seneta Mogwel kendo acting seneta ma Kisumu County jodalawa hello jodalawa jodalawa ume maler niya ot kadichuo orenge to dake madong marito dala omiyo ka profeso jienda oringo modhi kocha dake madong karito Kisumu County ero uru kamano awacho niya kaka seneta makoro rito Kisumu County an nyinga Obola to kineno ka nyinga Obola no nisekao michiemo go mibedo go seneta makoro ingo nyinga Obola no tidok dala hu idhi kao nying manyien iwe joko gola rito tendgi kendgi awacho koso kawacho omiyo jomo ringo oringa ringa giwewa gi ODM wa mondo wayud joma nyalo rito ero uru kamano
ero kamano oh, yeah. aneno ka senator okawa kawa tich kende moko miye ero
kamano nejo dalawa mobiro konyo wako ker anyola duto amoro nejo dalawa obiro konyo wako ker marwa amoso uno kwe uru ya joma ngima ofuana badgi kama an adoma wacho wach achiel kende ma dho kizungu luongo ni symbol wan kaka oganda mag joluo symbol waluongo ni kido wan gi kitwa gi timbewa omiyo kawuono dichuo mwaiko kawuono ma wakoni endi en kido no endo mar riwruok mar joluo nikech wan joluo saya saya mwang'iyo gimoro amora wang' pinyni endi to wang'iye gi kido kwang'iyo mine motegno kabisa manyalo wuotho gotieno to wang'iye gi kido miluongo ni kit Omolo Kanyonja mano nyaseme kwachak wang'iyo jogo eko machiemo saidi. To koro waringo, wadhi awasi, kamoni ladri, wangiyo kit ng'ato ni okal tako. Kwachak wangiyo kido no endo, magjobe koma jochir. To koro ngwetero wa lego mur, wangiyo kitao wunogot. To koro wangiyo kit jobo eko.